Hello guys, thanks for stopping by my channel.
Kule video sizobe sibheka ukuthi yini ongayilindela ngoJuni ochungechungeni lwedrama oyikhonzile enesihloko esithi Me Brother's Keeper. Ngicela ungakhohlwa ukubhalisela isiteshi sami futhi uhlale nami kuze kube sekupheleni kwevidiyo. Ngiyabonga. Iphuma kokuthi Me Brother's Keeper kulo mhlangulana wamashumi amabili nane. Umsombuluko wesithathu Juni amashumi amabili nane. Isiqephu samashumi amathathu nanye. Udonga udonsa kanzima ethatha lapho abagcine khona nokhathazile. Upuseletso uyenqaba ukuhoxa ezimfuno zakhe. Unqubeko ubonakala eshona phansi egodini angakwazi ukuphuma kulo. Ulwesibili wesine Juni amashumi amabili nane. Isiqephu samashumi amathathu nambili. Upuseletso noNdumiso banenhliziyo nenhliziyo eqotho, basusa zonke izindawo ezimpunga. Ukhathazile uDoba kusibusiso uma uDonga engaziphethe kahle ngesikhathi engekho. Ulwesithathu wesihlanu Juni amashumi amabili nane. Isiqephu samashumi amathathu nantathu. Upuseletso noMshengu bavala izimpondo ngesikhathi sezingxoxo. UNomsa unesiqiniseko sokuthi unqubeko akanandaba nabo futhi usabisa ngokuthi uzohamba. Ukhathazile usola uDonga ngokuqola. Ulwesine lwesithupha Juni amashumi amabili nane. Isiqephu samashumi amathathu nane. UDonga uthembisa ukuthi uzoshintsha abe yindoda eyayifunwa ukhathazile. UNdumiso udonsa kanzima ngokuhlukana kwakhe noPuseletso. Ulwesihlanu lwesikhombisa Juni amashumi amabili nane. Isiqephu samashumi amathathu nanhlanu. Unqubeko ucwila embobeni yakhe yezimali kanye nokuphelelwa yithemba. UNdumiso uthatha igxathu elinzima ekubhekaneni nesimo sakhe noPuseletso. Umsombuluko weshumi kunhlangulana amashumi amabili nane. Isiqephu samashumi amathathu nesithupha. Unqubeko uhlushwa amaphutha akhe. UPuseletso uzithola esemsileni uma ezwa ukuthi uMshengu uyingcweti yemidlalo yakhe. Ulwesibili lweshumi nanye Juni amashumi amabili nane. Isiqephu samashumi amathathu nesikhombisa. Kuxabene ukhathazile ngokubeka yena noma indodana yakhe phambili. Unqubeko wenza izethembiso kunomsa ngekusasa labo. UThoba ukhombisa isifiso sakhe, kodwa uMshengu uyamchitha. Ngolwesithathu lweshumi nambili kunhlangulana amashumi amabili nane. Isiqephu samashumi amathathu nesishiyagalombili. UNomsa ufuna unqubeko aqinisekise ukuhlukana kwakhe nofakazile. UMshengu wazisa uSibusiso ukuthi akayi phesheya. UThoba uzama ukuzidayisa esikhundleni sikaSibusiso. ULwesine lweshumi nantathu Juni amashumi amabili nane. Isiqephu samashumi amathathu nesishiyagalolunye. UMshengu angamnaki uThoba atshele uSibu ukuthi ungowokuqala. UNomsa wenza uFakazile noNqubeko basayine incwadi efungelwe eqinisekisa ukwehlukana kwabo. ULwesihlanu lweshumi nane Juni amashumi amabili nane. Isiqephu samashumi amane. UNdumiso ubhekene noyise ngendlela aphatha ngayo uThoba. UNomsa uyaqhubeka nokukhanyisa uNqubeko ukuze abone isithombe esikhulu. Usuku lukaFakazile lwenzilo lufika nezimanga. Umsombuluko weshumi nesikhombisa kunhlangulana amashumi amabili nane. Isiqephu samashumi amane nanye. UFakazile ukhipha uNqubeko esibhedlela, uthi ingane yakhe ingowakwaDloma. USibusiso uqhulula ibhomu emcimbini wokumangala. UDonga ubonakala egqoke ifulegi lamangisi ephethe imbuzi yamangisi. ULwesibili lweshumi nesishiyagalombili Juni amashumi amabili nane. Isiqephu samashumi amane nambili. Wonke umuntu uyashaqeka ngesinqumo sikaSibusiso. UNomsa uphelelwa yithemba futhi ucela ukusiza umyeni wakhe. UThoba uzonda ukuzizwa enjengesithende ebukhosini bakwaShabalala. ULwesithathu lweshumi nesishiyagalolunye Juni amashumi amabili nane. Isiqephu samashumi amane nantathu. UNomsa ubeka uNqubeko noMamchunu endaweni yabo. UThoba ebuza uNdumiso imibuzo enzima ngobubaba. ULwesine wamashumi amabili kunhlangulana amashumi amabili nane. Isiqephu samashumi amane nani. Unqubeko uletha ingane ekushamayeleni ukuze ezoyingenisa. Usibu uzama ukuncenga uDonga ukuthi amsekele, kodwa uDonga ukholelwa ukuthi kuzogcina kukhala. Ulwesihlanu lwamashumi amabili nanye Juni amashumi amabili nani. Isiqephu samashumi amane nanhlanu. Ufakazile udalula ukuthi ungubani uyise wengane, kuthuse nokukhathazeka. UDonga nokhathazile babuyisele imali kumshengu. Kubuza usibu ukuthi umshengu ashintshe umbono wakhe ngothoba. Umsombuluko wamashumi amabili nane Juni amashumi amabili nani. Isiqephu samashumi amane nesithupha. Ukhathazile usesikhathini sakhe seboss light futhi wenza imali enzima. Impatho embi kamshengu kuthoba idala uqhekeko phakathi kwakhe nosibusiso. Ulwesibili zingamashumi amabili nanhlanu Juni amashumi amabili nani. Isiqephu samashumi amane nesikhombisa. Ufakazile usaphika ukuthi unqubeko akakwazi ukuya enganeni. Ibhizinisi likakhathazile liya ngokushuba. Umshengu unweba igatsha lomnqumo kuthoba. Ulwesithathu zingamashumi amabili nesithupha Juni amashumi amabili nani. Isiqephu samashumi amane nesishiyagalombili. Ufakazile unikeza unqubeko isiphetho. Umshengu uthola ummeli ozosiza unqubeko. Ukuphumelela kukakhathazile kusongela ubudoda bukadonga. Ulwesine wamashumi amabili nesikhombisa Juni amashumi amabili nani. Isiqephu samashumi amane nesishiyagalolunye. Ufakazile unquma ukwenza izinto ngendlela yakhe, ekhipha ulaka lukamshengu. UNdumiso usethubeni lokushiya uthoba ifa okumele alilwele. Ukhathazile evalelisa ephusheni. Ulwesihlanu lwamashumi amabili nesishiyagalombili Juni amashumi amabili nani. Isiqephu samashumi amahlanu. Abakwashabalala nofakazile bathola imiphumela yobubaba. UDonga ufica umngani wakhe omdala emthembisa ukumsiza ngebhizinisi. UNdumiso ebeka icebo lakhe phambili, efuna izeluleko zebhizinisi kusibusiso. Ngaphambi kokuthi uhambe, sicela uthande, wabelane, ubeke amazwana futhi ubhalise. Ngiyabonga.